nyamezela kumasande ntsatha wena ungaswela ntoni xa unokunyamezela kubimbila yaswela umsila ngokuyalezela ndixela imgxuba kaqaka yaqaka amaxhego eqhele ebuhlanti suba nalikhala ndixela umvandedwa kuba intliziyo nengqondo zizoziqhubela empumelelweni nyamezela mntakwethu kukudapho silibangise khona uzilungiselela amahlandi nyuku ube nguzimelegequ kwenze loko kuba uhlala uqoqediso komqhudo nqumla intloko uyiqhube yakho inqwelo uqonda khona empumelelweni nyamezela mntakwethu kukudapho siyakhona impumelelo yakho kwindlela enenkunzana iinkunzi ezikwenza ucele kuqamata xa kunzima nyamezela mntakwethu ube yinkanyezo ukhanyisela abangaboniyo ugqobhoza pho ungagqobhoki khona ungabi ligqobhoko utya umbilo wakho wakufika empumelelweni uguqa idolo lube mnyamathu ubulele kuthixo nyamezela mntakwethu sekukufuphi empumelelweni ayikho into emnandi njengokuthi nam ndivelapho nam ndakhe ndalapho nam ndidlulapho womelela mntakwethu nxanelwe impumelelo sesifikile apho siyakhona ncilili ndehlile.